kushinda kule CAS. Furaha imerejea kwake. Anafanya vitu vikubwa. The great Joe Bernard Morrison. Mwita Super Bell. Imekonga ile post. Upande wa kushoto wa goalkeeper. Anasema welcome Tanzania Pablo Franco Martin. Karibu sana super coach. Hiyo ndo free kick ambayo imepigwa na wakili msomi Bernard Morrison. Akaenda kufuata mpira.